wuu noo dhammaaday. Waxa weeye wuxuu ka kooban yahay afar balog oo laba dumarka yahay, midii dumarka tahay, saddexna ay ragga yihiin. Afar baa dumar ragga ah. Sharab! Afar baa dumarka ragga ah. Halla waa dumarka. Waa ku soo marinaynaa, ku soo dhowo madaxweyne.